ko babayeho umwe wese arondera kuba icimana yashatse kwaba umwe wese rero aragira ibyo ahisemo na cane cane n'igihe rugeranye ko haragira igihe ukumva kubwiriza kugira ibyo heba umuntu yihweje kahise kiwe ukubaho kwiwe inzira yagiye aracamwo harahagira ati mbega ico ntakoze n'igiki kugira ngo bigende uko ikintu y'igihamba ico kuzirikana nuko umwe wese afise agaciro waba umwamikazi canke incoreke canke umushumba canke iki eka uwuri wose haba mucisha nke murushana n'ukuri ndakwipfurije kuba icyo Imana yakugeneye kuba cane cane mwebwe gwaruka muriko muranyumviriza muri kano kanya ivyo rero nipfuza ko bimbere intangamarara y'inyigisho nabateguriye igisabisho c'Irozari umuco ku bibazo bihanze urwaruka rw'iki gihe mu gihe twaraye twinjije cese mu kwezi kwa gitugutu kwa Irozari nyeranda na karyo keza ko gutegera icarico ico gisabisho n'ingene gishobora gufasha abantu gukura muri rusangi mbega ugo gwaruka nagwo rurashobora kuvuga ishapure mbega ugwaruka rurashobora kuvuga Irozari nuko rero umwe wese arashobora kuzirikana kuko tumenyereye yuko umenga ico gisabisho nico tuharira abantu bakuze bariya banyukuru bacu basokuru bacu mugabo nagira ndababwire nti naje ubwanje mu buzima naciyemwo narabonye yuko ico gisabisho c'Irozari cangirira akamaro kandi nabaye ukivuga nkiri muto cane no kuvuga nkiga no mashure yisumbuye cari gihe kumwe n'abandi bana twigana twaje hamwe migu gusenga kumbure nkuko bamwe n'abandi uyu munsi babigira hanyuma rero tukavuga ishapure tukavuga Irozari nuko kandi ndavuga ntakekereza ko vyatugiriye akamaro kuko kuvuga igisabisho c'Irozari kuri twebwe abajene mwebwe bajene mwebwe gwaruka munyumviriza mu vyumve neza ni nkuko bibera mu ishure rya Bikira Maria canke noho kandi no kuba mu rugamba kumwe nawe muri inyigisho rero nabateguriye kugira ngo dushobore kubizirikana neza nipfuza ko tubigira mu ntambuko zitatu ubwa mbere zirikanire hamwe mbega Irozari ni iki hanyuma ubwa kabiri duce tuheza tuzirikanire hamwe tubaza ibyo bibazo bihanze urwaruka rw'iki gihe ni ibihe ko none nzi neza donc navuze nti dushaka kumenya ingene igisabisho c'Irozari co tubera umuco muri ibyo bibazo bihanze urwaruka rw'iki gihe hanyuma ivyo bibazo tumaze kubishajya nino hanyuma ndice tushabira hamwe rero ingene igisabisho c'Irozari Irozari yoba umuco yo tubera umuco muri ivyo bibazo mwebwe gwaruka kumbure n'abakuze nyene n'abandi bose kuko twese nibaza yuko je tubera kimwe kiretse ko uyu munsi nashatse gufatira kugwaruka nago nyene rukeneye kwinjira mu kanyamuneza ko gusenga rukoresheje ishapure nuko kumbure imbere yuko ngenda ingingo imwe imwe kuyindi kuri izo ngingo zitatu nafashe Irozari n'iki mbega ibibazo bihanze urwaruka muri iki gihe n'ibihe dusanze dusanze tubizi no kuvyibutsa hanyuma kandi nshi ndabagira n'ingene ico gisabisho c'ishapure gishobora kudufasha katubera umuco muri ivyo bibazo biduhanze mbere tumaze tuzirikane Irozari n'iki ubwa mbere ho nuko iryo jambo Irozari twagiye muri mwe kirundi mugabo si ziyuko mu gifaransa bavuga ngo rosaire mu kiratini rosarium muri iyo jambo harimo iroza ishugwe ry'iroza twese tuzi muri iyo mvugo Irozari rero n'urugori rw'amashugwe y'amaroza dufatiye kuri iyo nsiguro twaca tuvuga ko iyo turiko turavuga Irozari kuba nko kwambika urugori rw'amashugwe y'amaroza umvyeyi wacu Bikira Maria bisha byumvikana yuko ugo rugori rw'amaroza akeneye si amashugwe tugenda kwaha mu ishamba ariko ni vya bikorwa bijana no guhinduka kwacu kuri uwo wese ariko aravuga igisabisho c'ishapure c'Irozari hama rero biheza bikamunezereza igihe turiko turavuga ico gisabisho c'ishapure ugo rw'amashugwe tumwambika murazi ko iyo turiko turasenga dukoresha ishapure tuguma tuvuga dusubiramo yanda mutsi mu marayika tongera dusubiramo ya majambo ya Elizabeti ariko hagati na hagati hakaba ivyibukiro bituma tuzirikana ibinyegezwa by'icungwa ryacu tuzirikana ubuzima bwa Yesu Kristo umucunguzi wa mpa kubona uruhara bicye muri ubwo buzima bwacu na cyane cyane mu kuntadahara na hamwe mu buzima bw'umucunguzi agumana nawe igihe cyose aranguriye ibijanye n'urukiza rwatwe bw'abantu uko kuntu rero bikira Maria afite igikorwa gikomeye mu icungwa ryacu atari byabaye kera gusa ariko biguma byibonekeza n'ubu nyene turazera tukamwambika ugori rw'amashurwe y'amaroza turiko turavuga ico gisabisho c'ishapure canke iyo rozari iryo jambo rero irozari niyo tuvuze ishapure kuri jewe bigaruka hahandi ndiko ndiyumvira mvuze lo chapelet murimo gya Faransa umengo mu kirundi no chandavyita ni nk'inkofero ntoyi inkofero ntoyi nayo nyene rero kujya izunguruka ku mutwe nka kujya ku rugori duca twumva ko tugaruka hahandi no kuvuga niyo turiko turavuga ishapure kuba rukwambika urugori bikira Maria mu bundi buryo nuko rero turabizi aho tugeze ubu ishapure igizwe n'ivyibukiro bitanu maze rero irozari ikagirwa n'ivyibukiro 20 nkuko tubifise muri iki gihe ngira ngo ndaza guheza ndabigaruke ko hari ibintu rero 2 nashaka kuvuga ku irozari canke ishapure ariko kandi nkuko nabivuze no mu misi zacu zonkigisho ku byerekeye irozari uyu munsi nashaka kuvuga irozari mu buryo 2 irozari canke ishapure ubwa mbere nk'ikigwanisho gikomeye ku bakristo muri rusangi ubwa 2 nfate irozari canke ishapure nk'ishure ry'ukwemera twigiramo ukwemera igihe cyose turiko turasenga muri ubwo buryo rero irozari ikigwanisho gikomeye ku bakristo muri rusangi no ku bajene cyane cyane muri bihe tugezemo kuko igisabisho cy'irozari gituma dusubira kwihweza neza ubuzima bwa Bikira Maria mu bunywanyi ifitanye na Yesu Kristo umucunguzi wacu irozari idutumira kumwihweza ntidutumira kumwihweza gusa ahubwo uko tuyivuga niko idutumira gusa nawe uwamye rero akomeye mu kwemera no mu kwizigira no mu rukundo tukamwihweza kugira ngo natwe dushobore kumwigana nkuko umusaseredoti Padiri Joseph Kentenich abivuga dusanga Bikira Maria ari uwamye agwanira eklezia aguma ku rugamba ntatezura gushika umunsi shetani yatsinzwe ubunahazo bw'umwana wiwe bukibonekeza kuryo gatangaza wa munsi byose bizorangukira muri Kristo Bikira Maria atubera umurezi akatwubahura akatubwira ko adufasha kugwana urugamba araduhagarikira mu ntambara y'ubuzima amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyahishira umutumwa Yohani aratwereka ingene Bikira Maria yashonye kugwana urugamba nkuvuga mu kigabane cye 12 mu gitabo cy'ibyahishira umutumwa Yohani aho yabona ikimenyetso cy'umugore yikwije izuba bakamutwereka rero ari ku rugamba hanyuma Mikayeli mweranda akaza gutabara kugira ngo mufashe birumvikana yuko umujebi Bikira Maria Imana yamushize hejuru y'abamarayika gucyo rero uyu Patrick Kentenich amubonamwo ubutujana kwa Kristo uwo Kristo nawe nyene ntareza amaboko ntayengeshanye kugwana kugira ngo adukure muno ya sekibi bica byumvikana ko natwe tutoheza ngo turere amaboko nico gituma rero Bikira Maria tutuwe muhweza gusa nk'umuvyeyi aguma dukuyakuya adusigasiga ariko kandi aguma avuga ati nimukanure bajene nimukanure mukenyere tuje ku rugamba tugwanye umwanzi uwo mwazi nuwe nuwo mwazi nyina kumoka ku mpenga mirombi uwe sashura kuduhenda kugira ngo duce mu nzira idahuye n'ishaka ry'Imana nacyo gituma nk'umwana wa Bikira Maria uwo wese yemera adakunze koroherwa kuko ariko umunuvye yaguma mubwira ati kenyera zigume amatara yawe yame yaka mugabo kandi umenye ko ndi kumwe nawe nacyo gituma tutobona gusa irozari nk'igisabisho gisanzwe ariko kandi tuyibonamwo ikigwanisho ku rugamba n'urugamba rw'ukwemera ubwo rugamba ruhambaye cyane mu buzima bwacu tuguma tugwana n'imitima ihumanye ishaka kudukura ku mana ivyo byose bigora ugwaruka bishaka kurukura ku mana tugaguma tuyambera rero kuya migenzo ya kera ivyo byose dushaka kurondera kuvyikuramwo muri ugo rugamba rero Bikira Maria umugabe kazi w'irozari arahagaze ngo adufashe kugwana turibuka ko Imana yamugeneye ico gikogwa igihe yashinga iti umugore azoguhonyura ku mutwe niho rero iyo dusenga dukoresheje irozari itubera ikigwanisho muri ugo rugamba rw'ubuzima erega ico gisabisho kirafise ubushobozi bwo kwirukana shetani kwirukana ninyosha mbi zayo mu buzima bwa twebwe ugwaruka navuze nta kandi ko nshaka kubabwira nti irozari ni nk'ishure twigiramo ukwemera wa musaseri navuga niwe abitwibutsa agira ati iyo ndiko ndasenga nkoresheje ishapure cankiro ndiko ndavuga irozari mba ndiko ndinjira mu ishure kaminuza ry'ukwemera turumva ko atari ishure ry'intango primaire canke secondaire oya ni ishure kaminuza ry'ukwemera ariko tutaro ko ntibisigura yuko igisabisho cakaca kiroza cishapore ari gisabisho abamaze amashure ahubwo uretse kusanga nyabuna umengo nti bashaka kuyikura ko ahubwo bisigura ko uvuga ico gisabisho cirozari abari muri bamwe bahishurirwa bimwe imana yahisha abanyabwenge n'abahinga ikabimenyesha ibitazi nico gituma rero ujye mutamaka azi ubona yitonda akazirikana ivyubukiro vy'irozari n'umutima we wose abari muri iyo shure rya kaminuza ry'ukwemera aho tuvoma ukwemera ivyo rero ntimukabiyogwe kandi ntimwigire mwifata minenegwe twame tumenye imisi yose karubasha bukomeye bwo kugwana nabwo ku ruhande rumwe tukiweza ububasha bwa shetani n'ingabo zayo ku rundi ruhande Kristu umwana w'Imana ari kumwe na Bikira Mariya mugabe kazi w'irozari natwe rero gwaruka tukamenya tubega mpitemo hehe nico catumye Kristo aza kwisi kuducungura yaje kugira ngo agire ubusa inkomezi za shetani yaje ngo ayitsinde kandi nico gikorwa yaranguye igihe yarakiri kwisi kugwanya no kundesha shetani turabona ari karayirukana ari karayijugumiza none rero umva iyo turiko turavugisha pure turi muri ubwo buzima bwa Yesu tugenda turabwiheza tubuzirikana Bikira Mariya nawe ari kumwe natwe nuko adufasha gutera intambwe mu kwemera kandi rero tukaronka nizo nkomezi zo gutsinda inyosha mbi uwo muvyeyi nico kimurajishinga n'ubu nyene ahari mu ijuru Bikira Mariya kumwe na Yesu Kristu bashatse ko ico gikorwa abagishishikara mu buzima bwacu kugira ngo ntihagire ikitubera intambamyi muri ubuzima bwa none habasiga yuko natwe dutanga inyishu tukamenya ico duhitamwo reka rero bavukanye dushishikare kuzirikana akanyamuneza ko gusenga ishapure cyane cyane kuri twebwe ugwaruka nagira mvuge nti none duheje kuzirikana ibyo byose twibukanye ingene ishapure bayivuga ego cyane mbega bayivuga gute turabizi yuko duhera ku rumenyetso rw'umusaraba kuri twebwe ubwo rumenyetso rw'umusaraba niko karanga kacu nta gisabisho tugira tuyagize ico kimenyetso cy'umusaraba kuko kitwinjiza amabanga y'ishungwa ryacu kugira rumenyetso rw'umusaraba nibitwibutsa amabanga ya pasika tuba duhimbaza iminsi yose kandi tuzi yuko niyo shapure igenda itwinjiza mu buzima bwa Yesu Kristu itijana muri aya mabanga umuntu arashobora gufata akanyaga gacere haje kugira ngo rumenyetso rw'umusaraba kugira ngo yiyumvire ico yipfuza guhereza mu buzima bwiwe hanyuma akavuga igisabisho cha ndemeye hanyuma akavuga igisabisho cha dawe wa twese ahejeje aravuga igisabisho cha mwaramutse Mariya gatatu nkuko tubona ku ishapure mbega ni kweki izo mwaramutse Mariya zitatu zitangiza ngaho imbere jewe mbere nkunze kugira nti izo mwaramutse Mariya zitatu nizitwibutse ko kabarakaje ko gusaba yangabirano y'ukwemera ukwizigira n'urukundo mwaramutse Mariya gatatu ukwemera ukwizigira n'urukundo tuzi yuko ari zangeso nziza zibwiriza kuranga umukristu kandi dushaka yuko muri ico gisabisho tuzironkamo naho nk'inema ni viza rero yuko tuzisaba burya iyo tuzibuze mu buzima bwacu iyo tubuze ukwemera iyo tubuze ukwizigira iyo tubuze n'urukundo ubuzima bwacu wabusigaye bumeze nk'igikankara inyuma y'izo mwaramutse Mariya zitatu tugaca tuvuga hane nahazwe ugaca rero utangura ivyibukiro wahisemwo uwo munsi nagira nibutse yuko ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatandatu tuvuga ivyibukiro binezereza ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu ivyibukiro vy'amagogwa ku munsi wa kane ivyibukiro vy'umuco ku munsi wa gatanu ku munsi w'Imana ku munsi wa gatatu murantunga no ku munsi w'Imana ivyibukiro vy'ubunahazwa nkuko umweranda Papa Yohani Paul wa kabiri yabidusigiye ko nkiragi muri rya kete giwe Rosarium Virginis Mariae nuko muti none iyo rozari iraheza ikadufasha iki ego novuga byinshi mugabo umunsi shaka kuvuga bibiri Ibyo biri mvuga nabyo sibindi Papa Yohani Paul wa kabiri mweranda ni wagira ati Irozari ni incamake y'inkuru nziza. Ni ukuvuga yuko iyo tuvuga Irozari uramenya muri make ubuzima bwa Yesu Kristo nk'uko inkuru nziza ibudushikiriza kandi gutyo umuntu aba ari kararonka umuco. None rero ikibuke cyose kitujana mu gitabo cerana muri Bibiliya nyeranda mu nkuru nziza ya Yesu Kristo tukagenda tubona ubuzima bwa Yesu. Mbere nogira nti binakunze ofisa kanya uri kurazirikana uri kuravuga ishapure tori yo Bibiliya urabe aho ibyo byubukiro bikujana ubanze uzirikana iryo jambo ry'Imana imbere yo kuvuga izo mwaramutse Maria 10 ibyo wabigira igihe ofisa kanya birumvikana. Hanyuma rero ikindi gira kabiri niyumvira nkucane cyane kugwaruka murabona yuko tubaye mu bihe usanga tubaye mu gwa mugwinshi niyumvira yuko Irozari idufasha kuba mu gacerere k'igisabisho mu gihe dufise ibidusamaza byinshi muri gihe ako kanya ufashe ngusenge uvugisha pure na kanya kagufasha gutekana ubwa mbere mu mutima ugatekana uri kuriweza Yesu mu buzima sangiye na Bikira Maria na ukabwinjiramwo mbere bigatuma wiweza na ibyo wabayemwo ukaraba ko ari byiza cyane bibi umurikiwe n'uwo muco w'ico gisabisho ciro za ico gisabisho cisha pure uri kurabamwo. Ibibazo none bihanze urwaruka rw'iki gihe ni ibihe? Ndabashikiriza bimwe mwe mu byo twavuganye n'urwaruka twari kumwe nako ndivira nti nibamara kubaho murongo mwebwe muri ko muratumbiriza namwe mutubwire ibyo mubona biriko biragora mu buzima bwa none kugira ngo nubundi twame tujibukanye hanyuma turabinyene tubihereza umukama duciye ku mvye wacu Bikira Maria. Abona bajije bambwiye bati ibibazo bihanze urwaruka rw'iki gihe n'ubukene n'ubuhinga bwa none na kugira abagenzi babi no kugira gakuku ngo harabuze inyigisho zihagije wundi yavuze ngo ihinduka gibihe umengo bageje ngaha ibindi biza gukurikira nanje nivyo natororokanije niyumvira yuko mu buzima bw'ugwaruka rw'iki gihe ibyo bibazo bibahanze kandi rimwe rimwe dukeneye kuzirikana umutima wacu ko dushobora kuvyirengagiza kugira ngo ushobore kubisangira turabe n'ingene ico gisabisho cisha pure y'Irozari ishobora kutumurikira muri ibyo bibazo by'ubuzima. Rero hagati aho nongere mvuga ni ubuzima rero muri rusangi namaze kuvuga ko ari intambara n'intambara n'urugamba tubwiriza kugwana. None rero hagira nti urwaruka ruhamagariwe kumenya gushira ku muzirikanyiko rubwiriza kugwana urwo rugamba rw'ubuzima. Rero mu byo bindi numva nashoboye kuzirikana ni ibingira ndababwira ubwa mbere ndabona ingene hari ukwihebura kwinyegeje mu bajene benshi iyo biyumviriye azoza kabo ubwoba buri mu gwaruka ruriko ruraheza amashure rukabona rutaronka akazi n'ukuri n'ibintu biremereye cyane imitima y'abantu benshi uguta wakuba mu kwinjira mu mashengero menshi amashengero ariko aravuka muri iki gihe umengo aje nka yabazaniye inyishu naho shwi ikimenyetso rero cyuko umuntu adafise hashinze imizi adafise aho yegamiye ugasanga rero bariko barata umutwe hijya no hino no kumbure mbere n'ugwaruka nago nyene iyo babonye rubonye ibintu bitameze neza nabo nyene basigaye bagenda kurondera abantu babaha inyishu ya ningoga nimba ari abapfumu nimba ari umuntu amujana mu kuzimu nimba ari umuntu agize gutyo ugasanga rero agiye uko guta wakuba mu kwinjira mu bushengero ngo ijumba by'amasengesho nuko nibindi bikwiye hijya no hino ibyo byose barabibamwo bariko bararondera ico berekeza muri kazoza keza ariko nkabona yuko umutima wabo utigira utekanye ukwibaza ibibazo bijanye no kubaho hano ku isi biragoye ko n'umwana w'imyaka 10-20 ariko aragwiye ati ngo mbere je ngo nari gupfuma ntabaho ngo nari gupfuma nipfira hakiri kare birateye ubwoba abajene birukira ibiyayura mutwe baguma bongerekana ku rwinshi ni ibintu biteye ubwoba abajene baja mu buhumbu nawe nyine baguma bongerekana ku rugero ruteye ubwoba bisigura yuko mu buzima bwabo haba harabuze ikintu gikomakomeye ni ukuvuga akigoro ko kwigumya ko kuba mu nzira y'umukristu umenyeragira ati ndashobora kubirinda ibinshikiye byose abajene baja kubaka izabo bakiri bato cyane ibyo bintu birateye ubwoba ntitugoma tubyihweza twibaza yuko umengo ni ibintu bisanzwe birafite icyo bisigura ko mbere hariho bimwe bikwega kwegana n'ibindi bigatuma rero abantu bagira abantu bibaza bati none twe tugiye kubaho gute. Ikibazo rero cyo kumenya guhitamo mu buzima, ikibazo cyo kumenya guhitamo mu buzima uyu munsi urugwaruka cyane cyane ubwo ngahe iwacu mu Burundi sindabona yuko bahagaze nka ba bandi bashobora guhitamo mu buzima. Kumbe urusanga nuwize ariko ahitamo faculty ababyeyi bamutore sinzi mugabe icyo kintu cyo guhitamo ubuzima umuntu akamenya guhitamo ikintu cyiza. Abo twari kumwe muri gitondo nabwiye nti nisunze hari umuntu yavuze ngo ubuzima bw'umuntu bugizwe na ego 20 na oya 20 yavuze akiri umujene akiri muto. Uwo rero mva yavuze izo ego 20 izo oya 20 nizo zimutunze. No kuvuga yuko niyaba hari ibyo yahakanye byaramukurikiranye mu busaza bwiwe, nihaba ibyo yemeye byaragukurikiranye mu buzima bwiwe. Nk'akarorero nk'umuntu agize ati jewe nibereho neza si ibyo amashuri sindabikeneye oya ndase kwiga. Uyo rero inyuma y'imyaka 40 hari ibintu rero ushura kuzosanga wa muhungu wa mukobwa we utazoshura gukora umaze gusaza umaze gushikana imyaka 30, 40, 50, 60 utazobikibishobora wabwiriza guhitamo uyu munsi ariho bishoboka. Nagira nabwire ko maze gusaza bitazoba igikunda guhitamo nkuko byamwategerezwa bisigura yuko rero nshobora gufata ingingo yo kureka ikintu nari mfitiye uburenganzira nkavuga nti oya canke ego bivanye ninge nico kintu kinyubaka. No kuvuga biratangaje umuntu arakunda ikintu gisambura ubuzima bwiwe kuko mu bisanzwe ndiko ndemvira none nkugwaruka gwamarubona ingene bagenzi babo iyo biherije ibiyayura mutwe bameregwa nabi mugabo bandi nabo bakaguma babijamwo none ivyo bintu umuntu yo bisigura gute canke umuntu akabona ati izi nzoga canke ivyo bintu byose biboreza ninavyita ko agafuma ajya ati nzohava mera nkanaka hanyuma agafata ingingo wenye n'ubwo umutima wiwe akagira ati no ibi bintu ndavyanse ndavuze oya kugira ngo yo oya izishobore no kumukomeza igihazo maze gushika mu bigero. Nuko igice cya gatatu rero imere y'ibyo bibazo byose mbega Irozari yobera gute umuco ibyo bibazo duheje kudondagura. Ibyo birozo rero byose meje kudondagura nuko biba mu buzima bwacu bwa misi yose. Iyo turiko turazirikana ibyibukiro by'Irozari nyeranda byo bwije gutuma tuzirikana n'ibyibukiro by'ubuzima bwacu. No kuvuga ibyirukiro bikiro ibyibukiro by'Irozari nyeranda n'ibyibukiro by'ubuzima bwacu tukabiruranisha kuko Yesu Kristo yaje gusangira natwe kamere hanyuma ya nako yasaje gusangira ubumuntu natwe yadusanze ego kamere k'umuntu yarakakiriye arumva amagogwa tubamwo uko rero yabibayemwo niko n'ubuzima bwacu bubayeho. No kuvuga yuko ndiko ndazirikana ibyibukero binezereza nk'akarero biramfasha gutahura aho nokura akanyamuneza nyakuri niheje ubuzima bwa Yesu Kristo muri ivyo vyibukiro nkashobora kubona ko ninihenda nkaje kurondera ibiryohera umubiri nzomenye ko bidashobora kumpa akanyamuneza ntibishobora kunezereza. Ni ukuvuga ibyo byibukiro binezereza ko Bikira Mariya yaramukije n'umumarayika ko Yesu Kristo yavukiye Betelehemu mu buryo bayabaye kandi ari umwana w'Imana. Ni ukuvuga binyigisha nanje mu buzima bwanje sinje kurondera ibishobora kutampa akanyamuneza kandi vyompa akanyamuneza bihari. Ndiheza Bikira Mariya aja kuramutsa mwene wa Elizabeti yibungenze bikanyereka ingene akanyamuneza mbwiriza kugatanga aho kukarondera gusa mugabo nkihatira kugatanga. Urukundo rero Yesu yatweretse nanje nkashobora kurutanga wakarore yatuye yanyeretse kuko ubwo buzima yavukiyemo bubayabaye bwari bwa buzima. Ashaka kutwereka ati namwe ntimurondere cyane cyane bijya bintu byose byakure byotuma ngira ngo unatabagurika ngo urikorondere ibyo urondera hanyuma ugasanga ubuze byose. Ibyibukiro by'amagogwa bituma nanje nshobora kumenya ko inzira y'ububabare itanzingamika ngo imbuzi yonja kuko Yesu Kristo yayishishikaye gushika i Golgota hanyuma igatahukira kwizuka. Biranyibutsa ibyo byose bimbabaza abampemukira bigatuma nshobora gutahura ko mbwirizwa gushishikara urugendo ndiko gushika ku ntsinzi. Mu yandi majambo nk'uko Papa Yohani Paul II abivuga ibyibukiro by'amagogwa bituma nanje mpagarara iruhande y'umusaraba aho Bikira Mariya ahagaze nkiheza urukundo rudasanzwe Imana ifitiye umuntu no kuzirikana ubasha butunagura iyo twamerewe nabi. Nuko hanyuma ibyukiro by'umuco biramfasha gutahura ko mpamagariwe gukenguruka mu buzima kugira ngo nivyo mfise ndabiha agaciro. Murazi yuko hariho kumbura n'ugwaruka ruzuba rufise ingabirano mugabo atazomenya no kuzikoresha, maze rero bagasaba umuco kugira ngo bashobore gukoresha izo ngabirano. Vyongeye kandi ivyo byukiro by'umuco birampishura ko ubwami bwa Kristo butari kure yanje, kuko Yesu yambwiye ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku mahero w'isi. Ivyo byukiro by'ubuni nahazo navyo ni vyibukiro bidufasha gukomeza ukwizigira kwacu kugira ngo ntitugume twihambiriye ku vyisi bishira umwanya, maze tukamenya ku buzima bwacu bufise iherezo kandi iherezo ryiza. Nuko rero akanya kaguma katubana gatoyi. Nanone uri karavuga ivyereke muje wacu Bikira Maria n'ubuzima bwacu nyene, wasanga ntivyo ukunda ko aronka umwanya ukwiye. Inyuma y'ivyo byose rabavukanye, ndazirikana ko uko nosenga neza nkoresheje ishapure byobwirijwe kuma ingoga zo gufata ingingo zikomeye mu buzima bwanje, kugira ngo bimpakaje ko kuzirikana ivyo ndiko ndagenderamwo, hama ngafata ingingo zikomeye nkaharura za ego 20 mbwiriza kuvuga, nkaharura za oya 20 mbwiriza kuvuga, kugira ngo zinyubakire ubuzima maniteze muri kazoza. Hanyuma rero imbere yo gusozera nshimye kwegurira umuvyeyi Bikira Maria ubuzima bwose bw'ugwaruka, cyane cyane wowe wakurikiranye kino kiganiro umuvyeyi Bikira Maria, gutwikize umutamana wiwe uheze rero urabi yuja urabi imbere, ntugire ubwoba, ushigikiye umuvyeyi wacu Bikira Maria, witwaze agakoni kabari ku rugendo ariyo shapure. Ndabona abajene benshi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura basigaye bagendana ishapure ku kuboko, n'abandi kumbera bazambaye mu izosi, kandi ngira ngo nahandi mu gihugu hagati mu yandi maparoise mu madiocese niko bimeze. Rero ntitube abayambaye mukuko kuboko gusa, mugabo uyu munsi twige kuvuga ishapure muri ubwo kandi tuyuranishe no mu buzima bwacu, gucyo rero biheze bituhimbare. Ndibutse ikindi kintu nabwiye abajene twasangiye ikiyago cuno munsi, nabwiye nti mu bisanzwe iyo turiko turazirikana bijya vyibukiro kujya babitwandikiye ni byiza cyane, mugabo kandi ntitwovyibohera ko kuko ndibuka no mu kete nyene Papa Yohani Paul wa kabiri yanditse, yavuze ati erega umuntu ashobora no kubiringaniza ukundi kugwaruka. Rero nagira nti kona kandi kajyo iyo uri kurazirikana iyo kurasenga ukoresha ishapure ukazirikana nawe ubuzima bwawe, hajya dusaba ngo dusabe inema, ugasaba ikindi cyose ukeneye wumva kishobora kugufasha mu buzima bwawe, kuko nizigiye ko umuvyeyi Bikira Maria ashobora kukiguha. Nkuko kandi ushobora kuvuga ishapure uri kurazirikana ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana uko rikumurikira ukabona ubukene urimwo, ugaheza ukabwira Bikira Maria ati kuri icyo cibukiro naje ndagusavye iki, ndagusavye umpe kwigenza neza, ndagusavye umpe gutsinda inyoshambi, ndagusavye umpe gutsinda ibi byananiye gutsinda, hanyuma rero urugamba rwa rubandanye kandi bizigiye insinzi. Mu nkundura n'intangamara ndayigarukize ngaha, ngira ngo abari ko baratumviriza sibake dushishikara ikiyago cacu, muheza agigwe mwese.
Murakoze cyane nyakwa umusaseredote mukama ku ijambo ry'intangamara majeje kudushikiriza. Nibutse rero abari ko baradukurikirana yuko bashobora kugira icyo baterereye muri kino kiganiro cyacu, inomero mpamagara ko ni 22 23 98 47 ni 22 23 98 6 65 ni 72 kandi 42 97 97. Abakoresha alimitere ni 68 38 63 39. Izo nizo nimero rero meza mugahamagara ko maze mukagira cyo muterere muri kino kiganiro cyacu, hanyuma abashobora kwandika kandi ubutumwa bugufi murashobora kubushyira kuri 79 29 22 40 cyangwa kuri 69 69 57 74. Izo nimero zibiri tubaye bwa nyuma meza kandi mugacisha ko ubutumwa bugufi. Ariko rero mukurindira yuko hari abashobora kuduhamagara, nyakwa umusaseridote mukama muhejeje kuduha inyigisho muri kino kiganiro cyacu Bikira Maria muzoba ko bemera ni gute uwa Kristo yoheza akaba muri kuno kwezi kw'icumi ukwezi kw'Irozari.
Ego urakoze wa Kristo mpere kugwaruka nyine ko ariko nashimye ko nshimikira ko uyu munsi ariko kandi wa Kristo wese uko yobaho muri kuno kwezi kw'Irozari twebwe tumaze iminsi dutumirira abakristo bashengera ku kirimba cha Bikira Maria yuko mu mijyango n'imiburiburi ku munsi borondera iyo minota 20 bakavuga ishapure bari hamwe kumbure abagenda ku kazi nuko bafata bafata urugendo rurerure no barashobora kugenda baravuga iyo shapure kugira ngo bagume mu rugo bunywanye n'umuje wacu Bikira Maria hanyuma rero nogira nti ntituvyibagire kandi si ukuvuga ishapure gusa kugira ngo umuntu ayivuge nuko ayivuga azirikana agira ati mbega aha hoho ndiko ndazirikana iki cyohinduka mu buzima bwanje kugira ngo ndagitange nkishikano rishimisha umuje wacu Bikira Maria nibaza ko ari muri ubwo buryo numva notumirira abariko baratwumviriza kwigenza muri kino gihe muri kuno kwezi kwahariwe Irozari Nyeranda
murakoze cyane mwatwinyigisho mwaduha ifise jambo ry'umutweregira leti igisabisho kirozari umuco w'urwaruka muri mu bibazo
umuco ku bibazo bihanze urwaruka rw'iki gihe
umuco ku bibazo muri ibintu bihe bya kino gihe mbega mu gushimikira ku jambo ry'umutwe nirihangira mwashatse gushikako
ubwa mbere ngoma nifuza yuko ugaruka rumenya kwirukira imana hanyuma kandi nuko nabanje kubona yuko hariho ibazo nyine biri mu gwaruka twama twaganiriye nabo turafise aho duhurira turahura nabihebuye hanyuma rero nkibaza nti turafise ni byiza ko turonderera inzira hamwe y'ingene dushora kuva mu bibazo biba biremereye abanabandi hama rero jewe nkuwamenye umuje wacu Bikira Maria na jewe nkamenya ingene yageranyobora rero aho nashatse gushimikira ni nko kwerekana ingene umuje Bikira Maria ari umujeyi Imana yaduhaye nimba rero ari umuvyeyi afise igikorwa cy'ukurera igihugu c'Imana na cane cane ugwaruka kujya yareze Yesu Kristo rero uko nagerageje kuvyumva muri kino kiganiro
gatonya musaseredote mukamanda bana mvukanye ku murongo allo
allo na mahoro
amahoro neza mugomba guterera mu kiganiro
ego ndamukiriza Padiri
arakumva
ego ndakuramukije
ego nje ni ndyot faxe yuhongana mu kirombwe nagomba kuvuga kuri iyo nyigisho Padiri aduhaye yanye n'ishapure na cyane Irozari muri uku kwezi nanje ntahe noshinga kuko uku kwezi kw'icumi k'umwaka kwezi narabonye igitangaza mu Irozari twaduzise umuntu agwaye cyane twamusaye ibisabisho bitandukanye ntiyakiri ariko umunsi twitora ubu ni muzima twigisha ko twovugira Irozari mu miryango iwacu icyo kintu narakibonye ni ingirakamaro nicyo gituma natwe twagitoye ko ingeso nziza
murakoze cyane iyo nawe ni ntahe ngira ngo umusaseredote umukama urafise icyo uvuga kuri uno muntu wanyu yagejeje kutwakura
cyane cyo nagira mvuge tutokwirengagiza nuko tubaye mu bihe nariko ndavuga nti ni kigwanisho gikomeye erega hariho ni ingwara dutegwa n'imyuka mibi hariho ni ingwara zitegwa n'ibitero nyine bya sekibi birumvikana rero yuko ico gisabisho ciro cishapure iyo Rozari ibwiriza kugaragaza bwabo basha Bikira Maria yahawe bwo guhonyora inzoka umutwe wa ya nzoka nuko uvuga rero ndamushimiye cyane ahubwo kugira ngo tubandanye twitegera kumbure uwo muntu iyo baza kugira ubwoba ngo bamujanye mu bapfumu yari gucapfa ariko nkagira nti hari ibintu tubwiriza kwitwararika cyane nimba iyo ngwara ivuye ku mitima mibi ku myuka mibi murumva yuko inyishu izoba yuko dusenga ibyo byose bishobora kwirukana amashetani y'ubwoko bwose nimba naho ivuye ku bindi byo kubaho by'umubiri tukamenya yuko tubwiriza kuja kwa muganga kandi nibashaka hari n'igihe bigora no kumenya yuko uwagwaye ibicanye biriya mugabo ikintu cya mbere nk'umukristo amaze gukora icyo gisabisho no kuja kwa muganga bibwiriza kubangikana bikaba biri kumwe none rero ndamushimiye umuvukanyi wo mu kirombwe ndahazi narigeze kujayo muri iyo myaka iheze ndamushimiye cyane
ubundi nawe nyakwa musaseredote umukamageza ati ndabahaye mwiriwe ati ndi Pacifique ebujumbura ati murakoze cyane ku nyigisho mwejeje kuduha ari sinzi kuvuga ishapure cyangwa Irozari ati mbega mushobora kumbwira kugene bavuga ishapure cyangwa Irozari
nagerageje kubivuga ngira ngo nuka kanya kabaye gatoyi. Iyo tuvuze ishapure urumva ni ishapure ivyibukiro bitanu bigize ishapure, no kuvuga ndashobora gufata ivyibukiro binezereza canke ivyibukiro vy'amagogwa canke ivyibukiro vy'umuco canke ivyibukiro vy'ubunahazwa. Nari navuze mu kiganiro iyo bimuntu bidakunda ko avuga irozari yose ku munsi arahitamwo ivyibukiro ashobora kuzirikana. Hanyuma rero nkuko nabivuze ni ntangurira kuri urumenyetso rw'umusaraba, nkavuga igisabisho candemeye, nkavuga dawe wa twese na mwaramutse Maria zitatu, nkaca ntangura icibukiro ca mbere nkavuga mwaramutse Maria cumi gushika ivyibukiro bitanu vyose birangire. Hanyuma irozari nayo kuyivuga yose ni umuntu aba afise akanya gakwiye, kuko ishobora no kurenza isaha uri kurasenga umva washafashe akanya gakwiye ko kuzirikana, ugenda uravuga ivyibukiro bimwe bimwe byose gushika obirangize. Ariko nibaza yuko bitoroshe kuronka ako kanya mugabo bivanye n'igikorwa umwe wese abasanzwe imirimo abasanzwe arangura. Muri icyo gihe rero iyo rozari
ego uvukanye ku rongo. Allo mwirewe cyane, muri banda mutwakuye muri he?
Mirewe wasi muhitiramo muri paruwasi kabura muri paruwasi kigazi.
Gira icyo shekerezwe uramutse n'umusaseredote w'umukama. Ego uramutse umusaseredote w'umukama muterere.
Ndagize mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Bahati yewe n'ukuri ndakenguruse mu bwana wa mu tuganira byose.
Egome.
Nishitse uno munsi numvirije igisho musenyeri yashitije ejo igihe hari kashinga paruwasi ya Marambya. Yaranegereje cyane gose, ariko noneho nawe uje wongera ko cyane gose. Ujya mubyeyi bikira Maria niwe yabaye intumwa ya mbere.
Yego.
Yo kumenyesha ijambo inkuru nziza.
Yego cyane.
Igihe yemera yuko nsije ndi umusabyi w'umukama. Yemi, aca yongera abari umukozi wa mbere igihe yavuga bati yatanga akazi ko gutanga ubukozi igihe yabwira abantu ati yenda mama yaza kubabwira muragikore.
Ego.
Ika mu gihe kika kibugende kikana mu garini.
Ego.
Ati cyo aza kubabwira muragikore. None rero yumvikane yuko neza iyo kurasaba ujya iyo cyuko turasaba umugabe kazi. Niwa dusabira.
Ego.
Arukunganira mbere sinoshobora kumenya uko ndabivuga cyane cyane kareho bahora batubwira bateye ibyo bundi mubuki rozari musabe kandi usabye umubyeyi ntacyabura.
Egome.
Yemi nitwovuga ko hariho benshi babyumva bacavuga ngo bikira Maria ngo tumusaba ngo ni Imana, wani tumusaba ni Imana, tujya turaba ibintu byinshi bitagiye biranyurana byerekeye nko kuri Yakobo na Esau ukuntu yasabwe n'abandi benshi.
Ego.
Byinshi cyane gose. Aka kumenya neza asaba neza akurikiranije urukwikane rwo gusaba umubyeyi nawe akagusarira ukuruta niko byamye kuva nanze hose.
Murakoze cyane nyakubahwa musaseri.
Ubivuze neza, abivuze neza cyane. Ni viza yuko nyine dutahura Imana niyo yabishize mu mugambi wayo mu kubitunganya, kandi kuva na kera hari abantu Imana yashinze abantu bakaza barabaca ko bayisaba no mu byeyi bikira Maria, noneho yahawe ububasha bwo kudurwanira bwo kudutsindira. Nico gituma rero twebwe tumwambaza atabwoba, kandi nta numwe yigeze yono ntera mu buzima bwiwe. Murabona yavuze ubugeni bw'ikana mu bugarire. Urabona iyo bikira Maria atahaba byari kuyangara mugabo kubera yarahari urubanza ntigwapfuye. Ntawe rero yigeze yononera kiretse abo yakijije. Nari kuvuga ngo abo yagiriye neza bari bakwiye gushima. Uyu muvukanyi rero abivuze neza, cyane cyane ngatumirira abantu bose kwirukira uwo muvyeyi kugira ngo atwinjize muri iryo shaka ryo kumenyesha nyene ubutumwa bw'inkuru nziza mu bantu. Ego.
Murakoze cyane, wani muvukanye ku murongo yamaze kugenda, ariko ndabona ubutumwa abana nyuma dushikira ari bwinshi. Ubundi yageze ati ndabaye mwiriwe, mbega uri umwana uri umunyeshuri kandi ukaba uri umwana wa Maria, ariko kabatoronka kanyo kuja gusenga nihe nyifato ugira muri kono kwezi kwicumi kwirozari
ibyo ari byo byose je ubwanje na nabaye patini namanje guca ku ntebe y'ishure aho twari kumwe kare na ubwiye nti niga mwaka w'icenda mwaka munani w'icenda nabuze amarozari menshi mugabo nogira ndababwira nti sinda batumye kuvuga ayo marozari menshi nk'abanyeshure ariko nivyiza yuko muri uko kwiga kwawe umenye uti iki gikorwa ndiko ndiga shaka kugihereza umujyi wacu bikira Maria kugira ngo amfashe shure kwiga neza none rero muri uko kwiga muri uwo mwanya wa pose ubufise ntushobora kubura iminota 20 muri ukwezi kw'icumi uvuge ishapure imwe no kuvuga mwabanyeshure sindabwiye ngo nimugende muvuga amarozari menshi 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 oya vuga iyo shapure imwe hanyuma ukora ibindi bikurikira n'utundi dusabisho duto duto ushobora guhereza Imana nibaza yuko muri ico gihe umuje bikira Maria ashobora kukunganira
ndabona uwundi muvukanye ariko murongo halo
halo
amahoro neza
ego namahoro ni Ezekiel mukabura
hano Ezekiel mukabura hano mubanza aramutsa umusaseredoti w'umukama
ego ndabaramugize muri iyi ntambara
amahoro y'Imana Ezekiel mukabura hano
utrinite duke tumuherana ngira ngo akiganire kirabandanya reze gusubira kubandanya yakora nyakwa umusaseredoti w'umukama turi mu kwezi kw'icumi kandi ukwezi kw'irozari ariko turabona batari bake batakigira ya ntumbero ya kera yo kwambara ishapure mbega ubu twari ishapure mu mfuko cyangwa mu ntoki byo ba ari byiza bibereye cyangwa Kristo wese ahamagara kuyambara mu izosi
uko biri kose aho uyifise hose nibaza ko ikintu gihambaye ari kugira ngo hageze ko uyikenera hageze ko uyikenera ushobore kuyikoresha ubwambare ico yagenewe icambere na mbere ico yagenewe nuko duheza tukayikoresha turiko turasenga noneho ubu uye mbere ni washaka kubera izi twambara ku kuboko biratworohera gose ko abantu baba zifise kenshi kumbure nta ushobora kumenya imvo yica nkiriya itumye ujya adashobora kuyishira mu izosi akayishira mu pfuko jewe ngira nti ibyo nakabanga kiwe n'umuvyeyi wacu bikira Maria kandi nkibaza yuko atanumwe byo tirimutsa nkuko kandi n'uyambaye nta numwe byo tirimutsa rero nibaza yuko cyane cyane aho tuba tuyifise kwa kugira ngo ntituyibagire nihagera kudusenga kumbura umuntu afashe urugendo aja kure agira ati nza gushika bwije narushe reka rero mvugisha pure nkiri ku rugendo voilà nuko rero kuyambara mu izosi canke ku kuboko canke mu mfuko nibaza yuko umwe wese iyo bazirikana agira ati mbega iyi shapure yanje imfiti ya kahe kamaro muri uno mwanya
yego urakoze cyane ndabona wundi muvukanye ariko murongo halo
nagize mwitwe
Padiri mwiriwe neza
hari ikindi kintu gice kigaruka
ehe
ugize ubwoba nuko umwe yuko ugize ubwoba ngo sinambara ishapure ngo sinambara umusaraba ubwo baburagiriye
ego
none wumva ngongwano mbe ni wagwani ngwano icyo cyanke kizungu udoyigwana gute
ego ego
hari umunsi ku musaraba aba Petro ni byo byarumvikanye yarasokorera akabu gitaragwana ariko hariho Yohani rero ngo yari umuntu mutoya niko ndabyumva ndabisoma mu gitabo yaciye aremera neza ntiyagira ubwoba kazanyomba kaca hepfa aca hirya no hino arakikayo bajye bagore nabo n'abagore urumva ntibari abagabo batumwa bari bamaze kwiruka ariko nawe abagore bagiye kubera kurinda kw'abagore bagiye buke bararinda nawe iyo Yesu bamujyanye bamubamba niyo bamuhamba hose baragenda ushaka kurinda rero mukubwira ishapure reka kugira ubwoba ni byiza cyane rwose
ego cyane ego muvukanye ibyo uvuze nibyo mubisanzwe icyo nashatse kuvuga sinshora kumenya nti ujya yashize mu mfuko mbega yashize mu mfuko kubera ubwoba yasize kuyambara kubera ubwoba kuko niwe abazi igituma yabigize gutyo ariko icyo nahagara ko nkagira nti mbega wowe ayifise mu izosi ayitwaye nk'igiheko canke ayitwaye nk'ikigwanisho nyene cy'ukwemera nk'ikigwanisho cy'ugusenga murumva ibyo byose n'ibibazo biguma bigaruka nicyo gituma rero umwe wese aheza akagira ati ndubashe ujya muntu muca rimwo kiretse ari hamwe muganiriye akakubwira yuko yagize ubwoba muri icyo gihe woheza ukamwubahura ukambwira ati nawe ntu urazi nk'umukristu ego ndibuka majene twari kumwe birashobora gushika uri nko muri bus uvuye Bujumbura Ingozi cyanyu ugiye Gitega ukagira uti reka ko ndi muri bus nza gushika ntebye ntora gashapure kanje nsenge hanyuma rero utanguye gusenga ukiyumvira uti bon Mbega basha nza kugira urumenyetso rw'umusaraba gute ukabanza kuraba ko atawe kubona ukuntu ugira urumenyetso rw'umusaraba murumvukana ibyo si byiza kuko ubugira ati ukwemera kwanje ndakoragaragaza na cyane cyane ko ngaha mu Burundi bwacu nta tegeko na rimwe ritubuza yuko umuntu agaragaza icyo yemera umusaraba uwambaye nta numazo vuga ngo warenze itegeko iri ariko no kugaragaza uko kwemera kwawe kandi nta uri kuragora none rero ari umuntu abigize yanse kwamba iyo shapure kubwoba canye ku kindi kintu yagize isoni urumva ibyo nibindi ndore uwo numuhanura nti ni viza yuko yomenya yomenya kumenya akamenyene yifata kugira ngo bigende neza
urakoze cyane nyakwamusa seredote umukama mu gusana basozera iganiro cyacu hariho kwezi kwa gatanu no kwezi kw'icumi ariko abameze yose akatwerekeza ku muvyi wacu Bikira Maria mbega abameze abiri umuntu heza kayatandukanya gute
kugira ngo umuntu ayatandukanye ubwa mbere abanza gufatira kuco kukuntu ayo mezi muri eklezia bagiye barayashikako ubwa mbere mu kwezi kwa gatanu ukwezi kwa Bikira Maria turazirikana ingene umuvyeyi Bikira Maria yamye ategwa amashugwe naho nyene cyane cyane kubera nko muri ibyo bihugu bya Buraya wasanga icyo gihe cy'ukwezi kwa gatanu ari gihe cy'uko amashugwe abamaze kuboneka kenshi bakiyuta rero kumushemeza kugira ngo ba umutere izo ngori z'amashugwe ariko cyane cyane barondera kumwereka utwigoro bafise kugira ngo bashemeze uwo muvyeyi bwiwe n'ubukandizi bwiwe hanyuma ukwezi kw'icumi nako kwagiye kwitiriwe Irozari Nyeranda mumva bya dusaba gusubira muri kahise k'Irozari mugabo kwagize twa kwitiriwe Irozari Nyeranda inyuma y'insinzi yabaye ahantu bita Repente mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana atanu na mirongo ngendwe na rimwe kuko bari bagize urugamba rwo kuvuga Irozari hanyuma rero umuvyeyi Bikira Maria aragaragaza rero bwa buvyeyi bwiwe bwa babasha bwiwe ko gudutsigwa gutsinda kuko aho hari hatewe n'abaturike numva nabo mu amizuma hama rero ugo rugamba rw'Irozari no rwatumye iyo ntsinzi iboneka nuko rero bareza barashinga yuko iyo tariki hari ku itariki indwi z'ukwezi ku icumi mu mwaka navuze igihumbi kimwe amajana atanu mirongo irindwi na rimwe barashinga yuko uyu munsi uzo munsi wo kwibuka umugabekazi w'Irozari hari mu kwezi ku icumi rero banduruka bakwitirira ukw'Irozari ubu birumvikana ukwezi ku icumi ni ukwezi kw'Irozari ukwezi kwa gatanu ni ukwezi kwa Bikira Maria harimwo rero iyo tandukaniro ritoye
murakoze cyane mu gusozera iganiro cyacu ndabona yuko akanya kariko karaturega mbega ni iki mwotumirira abakristo muri kono kwezi kw'icumi na cyane cyane ko ari ukwezi k'umubyeyi wacu Bikira Maria kukaba kandi ni ukwezi kw'Irozari
kumburengira nce mvuga ikintu numva mutima wanje nari nibagiye turavye ingene twinjiye mu bihe bigoye uyu mwaka cyane cyane bitumwe na ca kiza ca covid 19 hanyuma abantu benshi abantu benshi ku isi baraburabujwe bumva bagira bati yego n'amategeko ntibaronka kajyo kugusengera hamwe nuko kandi n'ubu hari naho bitarakunda rero nogira nti niba tushobora kwemera yuko ico gisabisho cishapure iyo Rozari ari gisabisho ikigwanisho gikomeye mu kwemera kwacu nagira rero ntumirire ahabwo nyabuna abakristo umwe wese aherere yagira ati ndafise ico noterera muri urwo rugamba rwo kugwanya bene ivyo vyaduka kuko navyo nyene ivyaduka biza bibuza abantu gusenga bizo bibuza abantu guhura hamwe ngo baninahaze Imana umuntu acatangura kwimvira none ivyo ntivyo bavuye kuri shetani none rero tugashira kumwete tugasenga kugira ngo Imana ibandanye itugirira neza umuvyeyi Bikira Maria abandanye igikorwa ciwe cyo kutugwanira natwe nyine tukamenya yuko tutareza amaboko none rero iryo jambo rya nyuma ni ryuko ndabatumiriye gutora ayo mashapure nukuri umwe wese ahari yigore avuge icyo gisaba cyo cishapure nimwe buri buri ku munsi kandi naho kwezi kw'icumi kuzohera tumenye yuko bitabirangiye ahubwo imisi yose dukwiye kwamana n'uwo muvyeyi gucyo bidukomereza ukwemera kwacu biduhe n'inguga zo kubandanya kubaho.
Urakoze cyane nyakwa umusaseredoti umukamato gukengurukira cyane kuri iki kiganiro cyane kuri kino kiganiro cyiza yaje kudushikiriza kandi twizera yuko no ku munsi w'Imana nuko mwabitwemereye muzobandaniriza aho mugejeje.
Ego cyane nkuko nabivuze uko twabiteguye iminsi y'Imana igiye kuza iminsi yose hazo hariho kuzirikana ico gisabisho c'Irozari mbere twisunze cyane cyane jacket rya Papa Yohani Paul wa kabiri mwiranda rivuga Irozari mu by'iwacu Bikira Mariya.
Thank you.